Okay. Duhindu injana, sivyo? Duhindu injana. Duhindu injana. Muduhindu injana. Hano, ihuye, muzikubyina gutya. Murabizi? Murabizi? Ababizi ni bande? Nivuga ngo MTN iwacu muzika muratubiza kwa kundi.
Festival.
MTN iwacu muzika.
Festival.
MTN iwacu muzika. Uyu mugabo
tuje guhindura ibirungo.
Yafuye imihanda aravuga ngo arakora injyana ya hip hop. Arangije aravuga ngo agasima ndakarekuye. Huye amaboko abiri twakire. King wa Kenya Trump.
Oh, man, away. Oh, don't Symphonio, Bade Imani. I'm gonna Peter Basso Mumu Deck, Sita Wakisemi Yeah.